Oh, kukhona usathane
Ngifihle baba
uma ngithi ngifunda iBhayibheli nami ukukhona